Hallelujah. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. Sizokhuluma ngezwi lika uNkulunkulu from Genesis chapter 4 verse 7. Hallelujah. Yes, let me take the Bible. Izwi lika uNkulunkulu likhuluma lapha ya chapter 7, chapter 4 verse 7. Likhuluma lapha ya ngabafana bakabini baka Adam. Likhuluma ngoCain, likhuluma ngoAbel. The Bible says ithi baletha umnikelo phambi kaNkulunkulu. To make introduction. Baletha umnikelo phambi kaNkulunkulu and then omunye wamkelwa omunye wamkelwa. But ku verse 7 sithola lana uCain akhuluma noNkulunkulu. In fact uNkulunkulu ubona uCain engajabulanga because umnikelo wakhe ungamkelekanga. Nathi into esifuna ukukhuluma kuyo namhlanje ukuthi ungasuki ebusweni bukaNkulunkulu. IBhayibhile uCain wathi uma ungamkeleki umnikelo wakhe wasuka ebusweni bukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uma ibona ukuthi lo mfana unenkinga uthi kuye yini ubuso bakho kunye kubele nje. Why ubuso bakho kunje? Why ungathi unenkinga? Uma ngabe wenze njengomfoweni ucabanga ukuthi lokho kwenziwe lokwamkeleka komfoweni bengekho kwenzeke kuwe na. Why ungenzi njengomfoweni ngamanye amagama in short. So instead labazalwane uCain wakhetha ukusuka ebusweni bukaNkulunkulu. Nanti into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje, ungasuki ebusweni bukaNkulunkulu noma kwenzakalani empilweni yakho, noma zikushaya kanjani izimo, noma wenzeni isono esingakanani, but never leave the presence of God. UNkulunkulu o-understandayo inkinga zakho, uNkulunkulu oyikuredimayo uma umoshile. Akusuke kule ndaba ye-religion yokuthi mhlawumbe siza uNkulunkulu mhlawumbe ngemisebenzi yethu. UNkulunkulu ufuna size kuye. Into ayithandayo uNkulunkulu uthanda kuphenduka. Ingake iBhayibheli uJesu uma kahamba uthi leli vangeli lokuphenduka ukuze kuthethelwe izono loshunyayelo. Into elungisayo mntakababa phambi kaNkulunkulu ukuphenduka. Into elungisayo ukuthi umuntu noma sekasukile phambi kwaNkulunkulu njengesibonelo sendodana yolahleka, ithi iBhayibheli yasuka phambi kwababa, yasuka kubaba wayo, zashaya izinto ngoba kuyingozi ukusuka phambi kwababa. Lana lesi sibonelo uJesu akhuluma ngaso ukuthi lo mfana lona wasuka phambi kwababa wakhe. Makasuka phambi kwababa wakhe kwenzakalani? Uhamba ochitha impilo yakhe, wachitha imali yakhe, wenza wayichitha konakaleni yonke impahla yakhe, badlala ngaye, bamenza konke, but ithe impilo yakhe seyiphelile. Nathi into e-writer wayenzayo ithi iBhayibheli he came to his senses. Nawa bacabanga ukuthi iyona into engaba right, unoba impilo yami kuze ibe right, kumele ngibuyele kubaba. No, in our days uNkulunkulu ihlezi lento yokuthi ake sifunane naye, masifune ubuso bakhe. Nawe namhlanje izwi lithi ungasuki ebusweni bakhe. Don't leave the presence of God. Ungasuki ebusweni bukaNkulunkulu. Because away from ubuso bukaNkulunkulu, away from the presence kaNkulunkulu, kula kunengozi khona. So khumbula nangamazwi akhulunywa uDavid. No, akhulunywa uDavid. Akhulunywa uAbsalom. Uthi sekade ngasuka eGeshuri but manje ngihlezi akodwa angikafiki ebusweni bukaNkulunkulu, aba angikafiki ebusweni bukababa, angikafiki ebusweni benkosi. Wenza izimo, wenza imigudu yokuthi kodwa akafikelele ebusweni benkosi. Zininzi izinto ezingasuswa ebusweni bukaNkosi, izinto mhlambi ezasemhlabeni, izinto zezwe, injabulo zezwe, ukukhohlisa kwemfuyo yomhlaba, kuyamsusa umuntu ebusweni bukaNkulunkulu. Ukujabula, ukuchema kahle, ukuceba, konke kuyamsusa ebusweni bukaNkulunkulu. But now today I want to remind you ukuthi la impilo yakho ikhona is in the presence of God, because nansi into uNkulunkulu engimtholile ngayo. He enjoy i communion, he enjoy fellowship nabantu bakhe. Yingakho uNkulunkulu aneliphupha athi kuyokwenzeka ukuthi ngelo langa yena uyoba uNkulunkulu wethu, thina sibe ngamadodana namadodakazi akhe. Lo mfana ithi iBhayibheli wathi makabuyele emqondweni, when he come to his senses, wathi ngiyobuyela kubaba wami, ngithi angisafanele ukubizwa njengendodana, mangenzwe njengesinye sezicala. Kwakwenzekalani lapho? Mamela, wayengazidispise noma wayengenzani, kodwa wayekhombisa ukuphenduka. Because into esibuyisayo ukuphenduka. Lalela, ukuphenduka ukukhombisa ukuthi you are no longer arrogant. Because we cannot go and go and go in arrogance as if uNkulunkulu is as happy ngempilo yethu ebudedengu. But nothing lelo kuza kuNkulunkulu. Ithi weza wafikele kuziqondeni, wangaziboni efanelwe. That is not the matter. The point is why he was repenting. And when he repented is when he got a restoration. Okay, sisase kuKhayini. Today sikhuluma ngoKhayini. Ithi iBhayibheli wathi manga sengenzanga kahle phambi kaNkulunkulu. God wabona uKhayini ukuthi akenzanga kahle phambi kwakhe and akasajabulanga. uNkulunkulu he reached out to Cain. Wazama ufinyelela kuKhayini. Makazama ufinyelela kuKhayini. Hallelujah. Khayini he continued with arrogance. Hallelujah. And with arrogance, uthi uNkulunkulu isono onaso manje silawule sisase kule position kuyo, sisase kule level, silawule sisase sincane. Abantu abaninzi benza izinto ezinkulu, bagcine besemajele, bagcine befile, bagcine bebulala, bagcine besenze, kanti baqale ngezono ezincane. Ingakho kuma Hebrews asikade ukuthi kungabikho umuntu onembewu of bitterness or who have a root of bitterness. Cain with the root of bitterness, he moved away from the presence of God. While uNkulunkulu reaching out to Cain, uthi wena sikontrol isono, usikontrola kanjani? Siyavunywa. Isono uma usivalela, sizokulimaza, sizokhula, sizokongamela, sizokubusa. But if we are sivumi, only when you can control the sin that lies at your door. Okay. Nobody is